Na ensem konwe mbo no mampa yina da sese wo ye franketu ni NDC abonyo kono John Dramani Mahama kopie mu otachi mamazin na wabra wani adwadefo bi etwetwe nkobo no wochese woni mzese sese Ghana economy no de nkoyi kra tete apansam omanfo boto mu nye odidi kra na oshugu yemti sa no didi abome nanso ojidi mapase odo betina badwane so a omunim da dwuma waye dada dwuma pade woni ye obeboa ne de mantie no atie simu ahyehye ne ma hodo obemasika sam atotwe ye no manfo akoma atoweye
kebiomufo ahodo a wonom ewote chiman magazine ena wonom ekoka build Ghana forum a NDC amanyokuo no eye ya wonom flag bearer no national chairman edi animu nhyemu yi wonom e sign so de agemanfo adwen kyerɛ a wode bɛhyɛ NDC amanyokuo no afimpinu ene edunu nan manifesto ni mu bra John Dramani Mahama ne manfo no edi nkita ho ene wode to wonom anim sɛ woni mpa sɛ saban foforo ba bidi man so a wobɛfa ho kyerɛ bebre mu nanso wonom nim die a wo wonti no wobetumi amansesanye aba John Singh asie dun kete national chairman na wode NDC amanyokuo na no wo kyerɛ mu sɛ wonom e de wonom 24 economy no ene ene ama foforo bi e na ebeboa ama adwuma aba oman mu na fei esesaye aba oman sikase mu
ene emre a yewo mu no ene oma ente se 2016 ana 2020 ene ye sikasem asei ente me nada mu se aban foforo ebeba no ene oma be de papa and so me pese me mamu areshe mu se NDC ye wo mani mema e wo NDC mu a nyame adom nti ye sikasem no ye besiesie e ma na sai jina na nafo na ye de ye kasa kwa e bi se Ghana fo ehu ye san no ejuma da na omu nim se ye ka ye be yo
and so I NDC amanyokuo no ebo ewo bu no ene bu no east mantem mu no de abawi yesese ye nei wonom nhyase abonto a ewa hafo mantem mu
enu nti 24 hour economy no de ayaba ne se aban ebetwa electricity bo a ewo fam kura e de ama enyuma yefo a mo beba juma anajo no mabeya juma enti mu amoye funders mu amoye welders Mwamu kura kura kasi nini ya maniyama mwushia electricity paano. Mwupe nufu na mwajuma mfasuwa ba mwa. Mwupe saini na mwajuma anajo. Anajo uyusu electricity ya. Nani buwa ya dayi akofom. Wamwe ya iron rods. Enia ya muyusu nyamwa wadeke seno. Mwupe ya mwajuma anajoa. Ube unse nyamwa wadeke.